Isithembiso senzekile xa bephuma kwafara. Wathi uThixo ndakuhamba nawe. Monakalo vice wenzeka ngexesha inkokheli ihleli entabeni noThixo. Lathi lawuba lidifesha izimvu zingenamanqa zakhangela uplan B. Kwadityaniswa nje iinto ezikhoyo ezikufitshane ngoba mhlawumbi badinwe uhamba nomqulu welinye. Bazenzela kunomgogwana wothixo abazambona bemane bemkhona bathi nam uThixo kaSirayeli owasikhuphayo ezweni laseJiphele. Balibala ukuba unguThixo onekhwele obuvelelayo ukugwenxa nakwesesithathu isizukulwane. Lo mthandazo ke ucenga uThixo ukuba Thixo hamba nathi. Kudala sihamba nesithunywa kwanele ngoku. Asisincedanga, asincedakalanga. Sifuna wena Thixo ubukuba ibe nguwe ozohamba nathi kule ndlela siza ngayo. Kodwa uThixo balibele ukuba nguThixo ongawalibaliyo amadini. Akuthethileyo uThixo ukuba uza kwenza, uyakwenza. Bathi naxa besoyika wathi uThixo ndizawuhamba nami. Wathi ngexesha esithuku sobakho sifuna bona wathi uThixo nale yinto ndizawuyenza, ndizawuhamba nami. Ikhona umahluko kulo mthandazo nomthandazo owenziwa nguYesu ewenzela abafundi bakhe esithi andicelele ukuba ubasuse uyinkohlakalo kona ndicelele ukuba ubagcine kuyo inkohlakalo. Ngamanye amazwi uThixo uyabagcina abantu bakhe. Bathi ngexesha bengaqinisekanga ngobukho bakhe uThixo kanti uThixo ukhona uhamba na ngoba ndimbona endleleni ebheke amazwi ngexesha besoyika bengayazi nokubana baza kuthini wasuka uYesu wasondela wahamba na bathi naxa bemibuza ukuba zindaba zini ezi nimphokola ngazo nithe matshamatsha nje bemxelela ukuba wewedwana umhana awuyazini into eyenzekileyo wasuka uThixo wahamba na and baxa kumbona bamcela yangangulo mthandazo apha namhlanje sithi hlala nathi ngoba nitholini banga bekenza uThixo ngoba kwamaxesha ukuba sithi ngexesha sihambe endleleni abe ngathi uThixo ake kunyanzeleka uba simcele uThixo uba makahambe nathi kuyo yonke indlela esihamba nayo athi uNkulunkulu ngoyiki umphefumlo wami ngoba yawundikhapha inkosi kumnandi uhambe endleleni oqinisekile uba nangakuhamba noThixo uThixo usini wamthixo akuxhase sithi sawuphelelwa ngamandla uThixo.